akuzona bafana ngicela zinanga umkhulu amagameni
umnumzane Ivan Alexandrovich wafika kulelizwe ulo wamfula osezana bafike lapho bamtyakula
wayeqhamuka kwizwe elinamakhaza into angazange ayikhohlwe umculo
uyakutshela
lona umculo uculwa izinyo
uyakutshela wena yamalanda amhlophe
bafana ngicela zinanga umkhulu amagameni yabona-ke bafana le y'nkukhu ezingale akuzona ezoneza ivy
sona ngaloku intaba singazi ukuthi kwenze njani bahamba nembewu nokudla kwey'mbuzi akuyinkinga ukuthi ngesathe ehamba